kugira ngo urugo rurame kugira ngo urugo rurame icya mbere urugo gwiza umuntu arutoranwa arutoranwa n'Imana icya kabiri baho acamo habamo mipfunda
Yes bakunzi ba KMTV kuri no musi uri hejuru tukaba twashubiye kuronka amahigwe guhura na babavyeyi twovuga ya couple idasanzwe ya couple yama idutangaza cyane ivy'Imana ikorera reka tutangure tubaramutsa turagize yamo
na mahoro cyane
ego bega mutama ni giki cashoboye kutuma no musi wewe umengo urajyohewe cyane kuno musubi hejuru
ego cyane gose ndajyohewe cyane
ego twabonye ko mu rugo wawe hamara abantu ama nino televiziyo kaba yagutaziriye mutama nkunda abantu bera ku kazina wakakiriye
ako kazina nakakiriye kubera ariko niko navutse niko ndi fise urukundo ku bantu
ego na cyane cyane mu rugo kwa nkunda abantu turahabona wa mudama adasanzwe wa muvyeyi wa babana babana mwabona mu giherutse kuba akaba ari we mama Audrey turagize yamo
na mahoro
ndego musiko mwambaye impunzu zera nk'abamarayika mbwira muje mwije
yeah
mwije usiguya
ni haragira
Mama Audrey n'umusava dutangaza abakunzi ba KMTV abanyamurenge nibo iyo bari mu bibazo bahora baririmba ngo Yesu zaza ryari ariko bamaze gushika muri Canada na Etazini bacye atangura kuririmba andirimbo ngo turindire twame ivyamo naho racari muri bandi Yesu akurindire wame ivyamo
arandindire nyine nka mijemo kuko hariho mission arashitse
ego bakunzi ba KMTV uherutse narababwiye yuko mwarabonye ko arabantu batangaye cyane aho uno muvyeyi yemeye ko yahaye umuti umugabo wiwe hama abantu benshi kungurukana bumenye baratangaye biyumvira ati mbega uyo muti umudamu yemera ko yahaye umuti umugabo mbega wa muti n'uburaca ujyaga
ubwo je nibaza yuko yorondera n'uwundi wo kongereza
arabaye abagabo b'urundi baguma bajya imiti sinzi iyo babikura uyo yo ngo bongereze n'ibirungo rero twashika tumenye mbega uno munsi hari habaye iki ko tubona muberewe cyane
no munsi twakwijije imyaka 25 twubatse
yes mbega ni kiki cyabaranze muri iyo myaka 25
twaranzwe n'ubwitonzi nukubaha imana nukwama imbere y'Imana dufukamira Imana kuko ntawo vyishoboza
ego uno munsi zari manza zibiri zivangatiranije mwakiri n'umushitsi mushasha mbega ko mama Audrey yavuze ko byashitse arakumbura umugenzi we gushika nawe a decide ko muva ngaha mu gihugu mwari muvega mu gihugu kubera amahoro canke mwari mugiye muri ya kwa rugendo tuvuga ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubweze byagenze
twe twavuye ngaha ku mahoro nukuri uko twagiye turi butembere ariko urabona yuko twagarutse amahoro
yes yes bakunzi ba KMTV tubazi mama Audrey mbega ga mama Audrey irindi bahanga rishasha muri iyo myaka 25 ryashoboye kuravuga ngo kubaka ngo akagumye bagumako mbega ni byagenze gute ni iyihe misozi wahuye nayo muri iyo myaka 25
ni ukuvuga ngo kubaka bisaba kwihangana kandi kubaka bisaba kuba usenga Imana kugira ngo urugo rurame icya mbere urugo gwiza umuntu arutoranywa n'Imana icya kabiri bikasaba ubwenge no kwihangana icyo ndiki kintu kigwanisho cya mbere mu rugo gitegereza kubaho kuko hatabaye kwihangana n'ubwenge burimo kuko Imana ivuga ngo mu ngabire zose nanga habe mu bwenge kandi mu kuba haba mu bwenge habe no kwihangana kuko suko byose byamavyera kandi suko byose byamavyirabura bo mu bihe byose umuntu abaho acamo habamo mipfunda ariko hamwe n'Imana ugenda uvyambuka. Cyo gituma mu kubaho kwacu